abanza kuyumvira icyo ari cyo, ahagira nta kibura.